komanso ku South Korea kuma kwa banki ina ya ku South Korea ija izi chosa sondra maina yongu wasongira so kwa account kumenyeko ndazi sala ndi ndrama ina yekuti azigwirisa nchito komanso chimene ndinganene nchoni nakuti kugwirisa nchito kodi kungokhala kuti poti munthu koma china chichose ndi nakuti chilipo cha ulere chokudya malogona chichose ndi cha ulere ndicho cholinga ndione nakuti ana akamadza bwera kuno patatha zaka za follow ndi miezi 10 tikufuna kuti akamadza bwera pochoka ku South Korea azachoka ndi mpukuto wawo mabwera nawo koma so akafika kuno azapeza account yawo cha ndrama zawo zija azaonepo yambira
chabwino simudza lowa kuboma kukachotsako kanga chepe kugwitsa chiro zina ndi zina kugulia mankhwana
iya ifa boma sitiza lowako chifuka banki imene tayitengayo si banki ya boma iya
chabwino
ndi banki ya badera
ena kuchita mantha kuti kapena apite kumeneko ndachipani toka okamwina achinyamata amene ali ma youth cadets kapena ali chipani cha PP mwina mwina kebambake ngachipani china sal batsidwa mpato apita mapanga chani ndo mekuza duwanji kupeleka mpata kwa wina ali yese mwai kuti apite ku South Korea mwizi yangana mtundu wa chipani
ai ndito mayo watu a president yatu Dr. Joyce Banda magwiridwe ntchito awo sakuyangana chipani akuntenga wina ali yese kuti ndi Malawi ngati muna mvera nthawi imene timapanga lonji nanena ndipo ndinayankhula ndine kunena kuti tigwira ndi Malawi wina ali yese ndipo tinanena kuti tikufuna ma MP atithandize kupanga 85 anawa koma pepo zindikira kuti poti program kuti kuyamba kumene tinapati mmodo tinalengezesa mawili sosiana siana ngakhale kuno kuti ku TV
chikuphulika
ndithu chikulengezedwa ndithu ndiye mchani manena kuti zikaenda buno bwino wiki ya mawa la chitatu tikwenera kuyamba ku ma interview anawa ndazi zimene tapanga fuso limene mafusalo ndilabwino kwambiri ifeso tinalikunikira limene zimene tapanga makalata akufikira kuma district labor offices ziko lose la Malawi lino ndiyetatenga ma officers yathu apa lirongwe ameneno agawane ena apita ku southern region ena apita ku eastern region ena apita ku central akhala mu central region momwemo ena apita ku northern region ndicho linga chakuti akapita kumene kuchako awawa ameneyo ndamene akalembe anthu amene tikufuna kuti anyamukewo chifukwa munthu amene ndi muchose kulirongwe akalembe anthu kusanje anthu akusanje sakwadziwa ndekuti iye akangopanga chilunga kuti makalata ndalandira ndi awa shortlisting iyo akapanga pa makalata amenewo ndikuona anacha kupanga interview ndikuatenga ufunikira ndekuti sipakakhala kukondera kwina kulikonse kapena kuyangana kuti kodi ndi wa PP izitu zikanakhala kuti ndi za PP sitinakabwera nazo poyera tikanangopanga nchidisilisi ku PP kwathu komweko ndikumatenga anthu adzipita koma chinthu chitinachiona kuti ndichandicha Malawi chikuti kuchipindulira mtundu wa Malawi tichipeleke ku dziko lino la Malawi kuti wina ali yesa amene ali wokonzeka apite kumeneko komanso ndimafuna mwamwayi nditengere pomwayi ndasimikizira Malawi ndi makolo amene ali ana ameneyo asapange mata kuti kapena anathu akapita kumeneko kuchitetezo kulibe chitetezo zoti chilipo chimene tingaziwe chokuti program ndi yaboma ndanena kale kuti anthu amanyamuka nziko muno umapita kunja kwagwira ntchito mwayiwo okha opanda chitetezo china chilichonse komano iyi ndi yaboma amene takikonza mugwirizana boma la South Korea ndi boma lino la Malawi
muone tsetse bwanji mwina kumamalizira kwathu kuti chifukwa kungochula nkhani imeneyi pano pakanema ndikuti tatumiza uthenga wakulu kwambiri mmidzimu kumaso mataonemu ena akapsali abwereso mmidzimu kumanena kuti ndife aja aku South Korea tilembe maina anu pasiku ano mabako ino olemekezeka kuti kulima human traffickers anthu amene amatenga anthu dziko kuno kuti anawo kumaiko ena kumakachita ntchito zina ndi zina zimene zosayembekezereka asi mumapanga ndo ndimakati ndiwa ndiyosiyanitsa kuti akapyali asadziwike adziwike kuti anda akapyali kuti makolo atumizidi anawo ku South Korea kudzera kuboma
chimene tingawapemphe a Malawi ndichonena kuti aonesese kuti mwana wina ali yesa amene tikumutenga atengerwe kupyolera ku nduna watu labor ku district labor office kwa DC maboma wose ziko lino la Malawi kusapezeke wina waenda mmizimo ndikwana miza kapena kupezeka ena ake akumasegula ka office kena kake kuti koma ndife koma wina aliyense akazere ku office ya DC imeneyo ndi chimene tayikapo kunena kuti tionesesa kuti wina aliyense ameti kumutenga akutengedwa ku office kwa DC akutengedwa ku labor office ndikumabwera naye kulirongwe kumapita nawo ku South Korea
munanena kuti pakhale munthu amene afuna kupita kumeneko akuyenera kupeza makobidi a passport akuyenera kupeza chandi chani zimene mufuna apeze payekha musana mpange sponsor
zimene tinakonza ndizonena kuti munthu tisana mpange sponsor apeze zimenezo komanso ifeyo ngati boma tili ndi ndondomeko
okay.
Zimene taziyika pokale pozindikira kunena kuti sitonse amene tingakwanise kupeza ndrama imeneyo koma timafuna kuti koyambirira kupeza program kuti kuyamba kumene tione kuti anthu amene ali ndi chidwi kodi aone sadi kuti apange zimenezo koma ngati boma tindi ndondo mekozume itaiga kuti titandizire ana ameniwa pozindikira kuti ana wati atenga ena kuchokera mmidzi ena kuchokera mmatauni tikufuna kuti tikawatenga asakhale pasakhale kusiyana kuti uyu ramutenga kumudzi akusowa kena kali kose uyu tanditenga kutauni kali kosali nako koma kuti ana wakhale ufanana
chabwino Simon ya kuti boma lali kulu simunga chito kudzola mafuta bongololo pa golo siti matero kuma kudzola mutanthauza mawano tsiriza program ya telelo ya Malawi lero nda mtundu wanji kwa Malawi mnakutiona
pa mawo tsiriza kwa mtundu wa Malawi ndofuna ineyo ndasimikizire kuti uwu ndi mwai wathu waukulu umene wabwera kuti dziko lathu lino litukuke munjira zosiyana siyana komanso kumapeto kwenikwe ine ndifuna ndipange kuti mawo amene anakhala president yathu ama president Dr. Joyce Banda tiri parliament anane nakuti amalawi nonse ndifuna ndikuuzeni kuti chaka chino ndi chama yako ndipo ndifuna ndinene kuti kodi mayango apose yapa apatu mayango ayamba ndipo chaka chino ndi chama yako
ndakuthokozani kwambiri honorable Eunice Makangala chifukwa chotenga nthawi yanu kudzati simbira pano sampiri za South Korea program ya chalero ya Malawi lero Iyi ndipo kamiti makhalo kambiana nkhani zokuzera kuti Malawi wadzulo anali wotani nanga walero kuti timone ndi maso Antunduanji, nanga Malawi wa mawa kuti timone ndi maso mpenya yake Antunduanji ima kufika ni kukono ku MBC. Tsono mwana mwanzanga wonse dzina langa ndi Embanyo Twala. Ndikupandenso tsiku lina Ambuya Kalola.